Ora Benjamin Boache a oda Acep adwumaku a enhye aban ase okyremu a Ghana hanom ba bia etu fango no gas efiri mu ba no ye gyan e ma ne kokwa de gyan ma ne kokwa no senka yaade a aban e ma nani akoh nanka yaade di dwuma yi a ebeboa ma ya save $300 million afibia
e na kakra se yaaye we gas a wose yetimi tu no aban ani da importation of gas so a obese okoto obi dia watu e de ba na yaaye de na yetu ne ye hye no ye bene aya in 2 years peno yetimi ahye gas almost $300 million because we are not encouraging investment. I say more and shaman phone kura and more for sika meshe juma no mu.
Otu ane kasa asono, ochire mu se abanye nyu meku ene aswe ya eshe ye nyina ahwode nsono ebo kapa enti no aban ma nani nkoho no na ontoto ene ma ye se ya beboa ma oman no isikasem agira brane
infrastructure and I say adan ye si wo education agriculture investment health investment any gender ema jumadie ene mofra adwumadie ho no was about 3 billion Ghana cedis in 2020. At the same time, no, a car ye bo wo energy sector nko ano, 6.8 billion Ghana cedis. Na jese se sika na se ke ya moka ana nke di koye suku anke besi dodo. Adwuma obi aya onyamfaso aban kwa koya na waboka. Because nipa ye ni akoto ho no, ye de man se wo so wodie ni. Ndi kokoye, there is no key performance indicators such as a few e wose wutim ye sei. Na mfaso sei na ode ebre aban. Nti watena ho 4 or 5 years na na odibia na obroka guha na okọ na mu de aba sa manfo ntua ene sa bra no ene ye bo ewo energy sector institutions ni mu wo hwe se electricity aya generate na ye dia ma ECG si won koton na da bia oton a na waboka na yakofa oman sika na ye dia kokoma ECG so mfa mbon ho bra enya ade a wo se etime toaso na ye kɔsɔ na ye toa so a ekwan a ye pɛsiku a ye hwehwɛ hospitals a ye pɛ no enya de ebetimi aba
ɔwura bɔ akye de sanse mu nyina atu gya wa bra na ɔne nsɛmkyerɛfo ahyia na ɔkyerɛkyerɛ hiahia sɛ animanim ya aban hwɛ na ɔtu saa nsɛm mu nyina ho anamɔ sɛ ya ɔman Ghana ebetimi afa ye ntoma pa afira ɔdefo kɔsi bɛchi anamde amane boyi ebrɛ mu